Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami, dao.